iCOVID-19 isasekhona ngakho ke landela izixwayiso ezilandelayo. Geza izandla, ugqoke isayeke loba imask, usanitize kanengi-nengi bese upractice i-social distancing. Kumbula ukuzivikela uphinde uvikele labanye. Lumbiko liwethulelwe i-Community Working Group on Health. Health is your right and responsibility.